Holy sh! Son of a biscuit. Holy shit.
Insane. Oh my gosh. Look at that.
Kwa leo, tarehe 22 saa 10 na dakika 48 sasa hivi. Kwa hivyo, kwa